Nā, he whakaawe kāpara a tākuta Margaret Dudley I pakanga, I pūkeke, I pītakataka, keke ki taumata ngītū. No te rā nei, I pōhiritia ai a tākuta Dudley ki te kura pūtaiao o te whare wānanga o Tāmaki, me te ha ko ia te tuatahi o te ao Māori, kia tū hei mātanga roro, o tirā te tuatahi o te ao Māori, kia mahi ki te wāhanga ma te hinengaro ma te roro o te kura pūtaiao, I roto I te toru te kautau nei. I tana pōhiri a Peata Melbourne.
Ko te whakaekena tuatahi tēnei a tākuta Makarena Dudley I runga I te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, hei kai ako Māori mātai henengaro mo te reana kairangi.
Oh, it's wonderful. In one sense, in another sense, I wish there were a lot more.
Ko ia te Māori ake kua whiwhi ai te tohu kairangi I roto I te kaupapa mātai henengaro me tana whāinga ki te kimi tangata hou.
Now I'm actually on staff working with the students, then I can, you know, sort of look out for potential students who might be interested in this field.
He tangata Māori ia, he tākuta, I roto I te mātai henga ngaro. Sai pai mō o mātau tauira ki konei ki te kitea tētahi tangata pēra ki aia.
Kāre he tangata ōri te kia Makarena Dudley. Koeira te kōrero a ona hua me tōna whānau I hora hiake I te rangi nei. Nā rātau hoki I kōrero mo tōna reka.
She is the only Māori neuropsychologist who does clinical work and her contribution has been huge in that she's incorporated tekanga a lot into her methods.
Te kauna tamariki I roto I tōna whānau, te kaumarima tau tōna pakeke I tōna wehena I te kura. Kātahia, karere atu ki a hitareria, ki reira, piritahi ai ki tōna huarangatira.
I rongo koe I roto, nā mā te wā, haere mai e, me tana pēpi, ko wehe, tana tāne, ka hoki mai e, ka haere ki ngā mahi mō ngā mea tangata rawa, kore hore ki kia whipi e ki te moni ki te haere mai, nā te tana tino hiehia ki haere mai e ki te whare wānanga.
Nāna tonu nautu o te whare wānanga I utua, I whai ai a Dudley te tohu pāetahi, te tohu pāerua me te tohu kairangi.
You know, if you've got the right attitude, irrespective of, you know, your background, how, you know, limited resources, you know, with the right attitude and with support networks in place, you can achieve and you can make your mark on the world.
Ono te kaumātoru tau tōna pakeke I nāia nei, he tākuta tūtahi a Dudley.
Well, I think she's incredibly resilient and she's a very, very sharp lady, but you don't mess with her.
He kōrero tērā I rērere haere I waina I ōna kaimahi ōmua ki ōna kaimahi hou I te rangi nei me te mōhio he taonga kua whakawhiwhia ki te whare wānanga o Tāmaki. Pea to Melbourne, te karere.